Abagwebi isahluko sesibini. Kwenyuka isithunywa sikaYehova eGiligali saya eBokim sathi, ndaninyusa iyiphutha ndanizisa kwelo zwe ndafunga koyihlo ngalo. Ndathi, andiyi kwaphula umnqophiso wam nani naphakade, ke nina nize ningenzi mnqophiso nabemi beli lizwe, nize nizidilizele izibingelelo zabo. Aniliphulaphulanga ke izwi lam, yinto ninale niyenzileyo. Kananjalo ndathi, andiyi kubagqogqa phambi kwenu ukuze babe zimviko emacaleni enu, ooThixo babo babe ngumgibe kuni. Kwathi sakuwathetha isithunywa sikaYehova la mazwi kubo bonke oonyana bakaIsrayeli, basuka abantu baliphakamisa izwi labo balila. Bayibiza loo ndawo ngokuthi yiBokim, babingelela apho kuYehova. Ke kaloku okuya uYoshua wabandululayo abantu baya oonyana bakaIsrayeli elowo elifeni lakhe ukuba balime ilizwe. Abantu bamkhonza uYehova yonke imihla kaYoshua nemihla yonke yamadoda amakhulu awasalelayo kuYoshua. Abe ubonile wonke umsebenzi omkhulu kaYehova, abe wenzele amaIsrayeli. Wafa ke uYoshua unyana kaNuni, umkhonzi kaYehova, iminyaka elikhulu elinashuminye ezelwe. Bamngcwabela emdeni welifa lakhe eTimnata Heres, kwele ntaba lakwa Ephraim, entla kwentaba yaseGahashe. Sakuba neso sizukulwana sonke sihlanganiselwe koyise, kwavela sizukulwana simbi emva kwaso, esibe singamazi uYehova, kwanomsebenzi abewenzele amaIsrayeli. Oonyana bakaIsrayeli benza ububi emehlweni kaYehova, bakhonza ooBhali, bamlahla uYehova uThixo woyise owabakhuphayo ezweni lamayiphutha, balandela Thixo bambi kooThixo bezizwe ezibajikelezileyo, babanqula bamqumbisa uYehova. Bamlahla ke uYehova bakhonza uBhali noAshtaroti. Wavutha ke umsindo kaYehova kumaIsrayeli, wawanikela esandleni sabaphangi, bawaphanga, wathengisa ngawo, wawanikela esandleni seentshaba zawo ngenxa zonke, akabasabana kuma phambi kweentshaba zawo. Athi akuphuma esiya naphi, sasuka isandla sikaYehova sawachasa ngobubi, njengoko wakuthethayo uYehova, njengoko wawafungelayo, abandezeleka kunene. UYehova wavelisa abagwebi, bawasindisa esandleni sabaphangi bawo, akabaphulaphula nabagwebi bawo, asuka ayenyuza ngokulandela Thixo bambi, abanqula, atyeka kamsinya endleleni abebehamba ngayo oyise, yokuphulaphula imithetho kaYehova. Akenjanga njalo ke wona, naxa uYehova wawavelisela abagwebi, uYehova waba nomgwebi lowo, wawasindisa esandleni seentshaba zawo yonke imihla yomgwebi lowo, ngokuba uYehova wazohlwaya ngenxa yokuncwina kwawo phambi kwabaxini bawo, ababandezeli bawo. Kwathi akufa umgwebi lowo, abuya onakalisa ngaphezu koyise, alandela Thixo bambi ngokubakhonza nangokubanqula, akaziyeka iintlondi zawo nendlela yokuba lukhuni kwawo. Wavutha umsindo kaYehova kumaIsrayeli, wathi, ngenxa enokuba olu hlanga lugqithile umnqophiso wam endawumisela oyise, alwaliphulaphula ilizwi lam, nam andiyi kuphinda ndithi phambi kwabo ndiqoqe mntu wezintlanga. Wazishiyayo uYoshua ekufeni kwakhe ukuze ndiwalinge ngazo amaIsrayeli ukuba oyigcina na indlela kaYehova, ahambe ngayo njengoko bayigcinayo oyise, akayi kuyigcina kusini na. Waziyeka ke uYehova ezo ntlanga, akazigqogqa kamsinya, akazinikela esandleni sikaYoshua. Amen.